Inhlangano yenza inzuzo iNkanyeti Foundation elola impilo yezengqondo ikhuthaza abantu abasha ukuthi bebhoboke ngezinkinga zempilo eziphathelene nomqondo. Ngokocwaningo eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni wonke jikelele, intsha ke ilwa buthule nezinkinga zempilo yengqondo isikhathi esiningi eziholela ekutheni igcine isizithumela kwagoqanyawo. Njengoba ke unhlangulana usetshenziselwa ukugqamisa intsha, umsunguli ke wale nhlangano uDokotela Fikile Mnisi unxusa ke abantu abasha ukuthi bengafeli ngaphakathi ngezinselelo zempilo yezengqondo ababhekene nazo.
Sekukhuthazwe intsha yakuleli ukuba isebenzise izinsiza ezikhona ukuthola usizo ezinkingeni ebhekana nazo empilweni. Lokhu kushiwo ngumsunguli wenhlangano engenzi nzuzo, iNkanyeti Foundation, uDokotela Fikile Mnisi. UDokotela Mnisi uthi intsha yakuleli kumele yazi ukuthi kusakhona abantu abakholelwa kuyo nabazimisele ukuyilekelela ngaso sonke isikhathi.
I want to tell that young person that what you're going through, there's many others that are going through the same thing. That's one thing that you need to know. But secondly, that there is hope. You know, there are people that you can find, organizations that you can go to that can assist you, like really assist you. You just need to look for these places. It's not like everyone has given up on young people. Not all of us have given up on young people. And there are also young people that are out there that are there to support other young people that you need to maybe like look for instead of just sitting on Facebook and Instagram. That is not true life, that's a lie. There are things that you can also find that people can you can find that can help you. Yeah.
Kanti usho lokhu njengesonto elakuleli belibungaza usuku labantu abasha ukhumbula intsha yangonyaka ka-1976. Ezinabeni zeSoweto TV, nginginokulunga Mthembu ngibika ngisezola.